Jeg skal gjøre så mye her.
We fall from the shallow now.